Umntwana uMangosuthu Buthelezi wayengumholi wezepolitiki kanye nenkosi yomdabu eningizimu Afrika. Wazalwa ngo-Agasti zingamashumi amabili nesikhombisa, 1928, emahlabathini esifundazweni sakwaZulu Natal. UButhelezi wabamba elikhulu iqhaza kwezombusazwe eningizimu Afrika, ikakhulukazi ngesikhathi sobandlululo kanye nasesikhathini sentando yeningi. Umsebenzi kaButhelezi kwezombusazwe waqala ngeminyaka yawo-1950 lapho engeneshi ku-African National Congress, okuyinhlangano eyayihamba phambili emelene nobandlululo. Nokho ngenxa yokungaboni ngasolinye kanye nokukholelwa kwakhe ekugcinweni kwamasiko namasiko akwaZulu, wahlukana ne-ANC ngeminyaka yawo-1970 wasungula iNkatha Freedom Party ngo-1975. I-AFP yayihlose ukumela izimfuno zamaZulu kanye nokukhuthaza ukuzibusa ngaphakathi kweNingizimu Afrika ebumbene. Ngaphansi kobuholi bukaButhelezi, i-AFP yathola ukwesekwa okukhulu phakathi kwamaZulu, yaba ngelinye lamaqembu amakhulu kwezombusazwe ezweni. Iqembu lakhuthaza ukulwa ngokuthula nobandlululo futhi labamba iqhaza elibalulekile ekuhlanganiseni ukwesekwa emphakathini wamaZulu. Ngesikhathi sobandlululo, uButhelezi wagxekwa ngabathile ngokusebenzisana kwakhe nohulumeni wobandlululo. Wasamukela isikhundla sokuba ngungqoqoshe omkhulu weKwaZulu Bantustan, uphiko lwezindawo olwakhiwe umbuso wobandlululo. Abagxeki bamsola ngokusebenzisana nohlelo lobandlululo, kanti uButhelezi yena wathi wasebenzisa isikhundla sakhe ukumelana nemigomo yobandlululo ngaphakathi. Ngemuva kokuvalwa kwamaqembu ezepolitiki nokukhululwa kukaNelson Mandela ngo-1990, uButhelezi wabamba iqhaza ezingxoxweni ezaholela ekuhlakazweni kobandlululo kuya ekusikhathini sentando yeningi. Wabamba elikhulu iqhaza ezingxoxweni zamaqembu amaningi emele izimfuno ze-IFP. Kulandela ukhetho lokuqala lwentando yeningi ngo-1994, uButhelezi wasebenza njengongqongqoshe wezasekhaya kuhulumeni wobumbano kuzwelonke ngaphansi kukamengameli uNelson Mandela. Ubambe lesi sikhundla kwaze kwaba ngu-2004, okumenze waba ngomunye wongqongqoshe asebephathe isikhathi eside eNingizimu Afrika ngemuva kobandlululo. Kuwo wonke umsebenzi wakhe uButhelezi ube ngumgqugquzeli onamandla wokuthula, ukubuyisana kanye namalungelo esizwe samaZulu. Usethole inqwaba yemiklomelo nokuhlonishwa ngeqhaza lakhe kwezombusazwe waseNingizimu Afrika, okubalwa nendondo ye-Ithwalandwe okuyindondo ephakeme kunayo yonke ye-ANC. Umntwana uButhelezi ukhunjulwa ngemizamo yakhe yokuthuthukisa amalungelo abantu bakwaZulu, iqhaza lakhe emzabalazweni wokulwa nobandlululo, kanye namagalelo akhe oguqukweni lwentando yeningi eNingizimu Afrika. Ezingxoxweni ezaholela ekuhlakazweni kobandlululo eNingizimu Afrika, umntwana uMangosuthu Buthelezi wabamba elikhulu iqhaza njengobambe iqhaza elikhulu emele izimfuno ze-IFP kanye nomphakathi wamaZulu. Nazi ezinye zezindima eziphawulekayo namagalelo awenza ngaleso sikhathi. UButhelezi ubambe iqhaza ezingxoxweni zamaqembu amaningi ezaba phakathi kuka-1990 no-1994. Lezi zingxoxo zazibandakanya amaqembu ezepolitiki ahlukene, okubalwa i-African National Congress, i-National Party ne-IFP phakathi kwamanye. UButhelezi ubemele i-AFP futhi ubefuna ukuqinisekisa ukuthi izikhalo nezifiso zabantu abangamaZulu ziyalungiswa ezingxoxweni. UButhelezi ukhuthaze ukuhlonishwa nokuvikelwa kwamalungelo amasiko phakathi kwezingxoxo. Ugcizelele ukubaluleka kokugcina amasiko kanye nokuzimela kwesizwe samaZulu ngaphakathi kweNingizimu Afrika ebumbene. Lokhu kugxila emalungelweni amasiko kube yingxenye ebalulekile yezingxoxo, okuholele ekufakweni kwezihlinzeko kumthethosisekelo wokugcina ukuvikela ukuhlukahluka kwamasiko kanye nokukhuthaza amalungelo ayo yonke imiphakathi yaseNingizimu Afrika. UButhelezi ugqugquzele ukuthi kudluliswe amandla kohulumeni bezifunda, ikakhulukazi esifundazweni sakwaZulu-Natal, lapho amaZulu ayegcwele khona. Uveze ukuthi ukuhlukaniswa kwezifunda kuzovumela ukubusa kwasekhaya futhi kuqinisekise ukuthi imiphakathi eyahlukene iyakwazi ukuzimela ngaphakathi kweNingizimu Afrika ebumbene. Lolu daba lwaluyisizinda sokuxoxisana phakathi nezingxoxo futhi lwaba nesandla ohlelweni lokugcina lomthethosisekelo olwasungula uhlelo lohulumeni bezifundazwe. UButhelezi ubambe iqhaza elibalulekile ekuxazululeni izingxabano nasekukhuthazeni ukuthula ngesikhathi sokuxoxisana. Usebenzele ukuxazulula ukungezwani phakathi kwe-IFP ne-ANC, okuke kuqubuke udlame, ikakhulukazi KwaZulu-Natal. Imizamo kaButhelezi yasiza ekusunguleni isimo esinokuthula sokuxoxisana futhi yaba nesandla empumelelweni yonke yalolu hlelo. Yize uButhelezi ne-IFP benokungaboni ngaso linye ne-ANC ezindabeni ezithile, ukuzibandakanya kwabo ezingxoxweni kwasiza ekuletheni inguquko enokuthula isuka kuhulumeni wobandlululo yaba yintando yeningi eNingizimu Afrika. Ukuphikelela kukaButhelezi ekuvikelweni kwamalungelo amasiko kanye nokuhanjiswa kwamandla kube nomthelela ekuhlanganiseni kanye nohlaka lomthethosisekelo weNingizimu Afrika entsha yentando yeningi. Nakuba uButhelezi kanye ne-ANC babenokungaboni ngaso linye kanye nezingxabano ngezikhathi ezithile, basibona isidingo sesixazululo esinokuthula sokuqeda ubandlululo. Phezu kokungaboni ngaso linye kwabo, uButhelezi uqhubekile nemigudu yokuxhumana nabaholi be-ANC okuhlanganisa nomnuzi Nelson Mandela. Ukuzibandakanya kwabo kwaba nesandla ekukhuthazeni inkulumomphendulwano kanye nokuthola isisekelo esivumelana ngaso ngesikhathi sezingxoxo. UButhelezi ugqugquzele ukuthi kube nohlelo oluzovikela amalungelo nezimfuno zabo bonke abantu baseNingizimu Afrika, kungakhathalekile ukuthi bangowaluphi uhlanga namasiko. Ukugcizelela kwakhe ekwabelaneni amandla, ukunikezelwa kwamandla ombuso, nokuvikela amasiko kwakuhloswe ukuqinisekisa ukuthi umphakathi wamaZulu kanye namanye amaqembu amancane azoba neqhaza elibonakalayo eNingizimu Afrika entsha yentando yeningi. Kuso sonke isikhathi sezingxoxo, kube nezigameko zodlame phakathi kwabalandeli be-ANC ne-IFP ikakhulukazi KwaZulu-Natal. UButhelezi usebenzele ukubhekana nalezi zinkinga zokuphepha futhi wabamba elikhulu iqhaza ekuxazululeni izingxabano. Wazama ngenkuthalo ukudala isimo sokuthula nokuzinza, okwakubalulekile ekuphumeleleni kwezingxoxo. UButhelezi uhlanganise ithimba labaxoxisana abanamakhono ukuze bamele izimfuno ze-IFP itafuleni lezingxoxo. Ithimba lakhe lahlanganyela ezingxoxweni ezibanzi, izingxoxo, nokubonisana namanye amaqembu. UButhelezi ngokwakhe wabamba iqhaza elikhulu ekubumbeni izivumelwano ezibalulekile kanye nokuqinisekisa ukuthi izinkathazo ze-IFP kanye nesizwe samaZulu zilungiswa ngendlela efanele. UButhelezi wagcina esesamukela isivumelwano sokugcina okwaxoxiswana ngaso, okwaholela okhethweni lokuqala lwentando yeningi eNingizimu Afrika ngo-1994. Wakubona ukubaluleka koguquko olunokuthula futhi wabamba iqhaza elibalulekile ekuqoqeni ukwesekwa kokhetho ngaphakathi i-IFP nomphakathi wamaZulu. Ukuzibandakanya komntwana uMangosuthu Buthelezi ezingxoxweni kukhombise ukuzibophezela kwakhe ekutholeni isixazululo esinokuthula nesibandakanyayo sokuqeda ubandlululo. Nakuba kungenzeka ukuthi wayenokungaboni ngaso linye ne-ANC, amagalelo akhe asiza ekulolongeni uhlaka lwentando yeningi eNingizimu Afrika, eqinisekisa ukuvikelwa kwamalungelo amasiko kanye nokufakwa kwemiphakathi eyahlukene esikhathini sangemuva kobandlululo. UButhelezi wahlanganyela ngokugcwele nomphakathi wamazwe ngamazwe ukuze athole ukwesekwa ezingxoxweni futhi aqwashise ngesimo saseNingizimu Afrika. Wahambela amazwe angaphandle, ehlangana nabaholi bomhlaba, osopolitiki nezishoshovu ukuze aqhuqhuzele ukuthi kuthathwe isinqumo esinokuthula nokuqhakambisa ukukhathazeka kwabantu bakwaZulu. Ukuxoxisana kwakhe namazwe engamazwe kwasiza ekwakheni incindezi yobunxusa kuhulumeni wobandlululo futhi kwaba nesandla emgudwini womhlaba woshintsho eningizimu Afrika. Njengomholi we-AFP kanye nenkosi yomdabu ehlonishwayo, uButhelezi wayenamandla amakhulu emphakathini wamaZulu. Lo mthelela wamenza wakwazi ukuveza ngempumelelo okukhathazayo kanye nezifiso zesizwe samaZulu ngesikhathi sezingxoxo. Kuphinde kwamnika isikhundla esiyingqayizivele sokuvala igebe phakathi kwamaqembu ezepolitiki ahlukene kanye nokukhuthaza ukuxoxisana. UButhelezi wabamba iqhaza elikhulu ezingxoxweni zomthethosisekelo wesikhashana owamukelwa ngowe-1993 futhi wasebenza njengesisekelo somthethosisekelo wokugcina waseNingizimu Afrika. Ugqugquzele ukuthi kufakwe izinhlinzeko ezivikela amalungelo amasiko, kwamukele ukwehlukahlukana kwabantu baseNingizimu Afrika, futhi kwasungulwa izindlela zokwabelana ngamandla kanye nokuphatha ngokubambisana phakathi kwamazinga ahlukene kahulumeni. Naphezu kokuhlukana kwabo kwezombusazwe, uButhelezi wagcina ubudlelwano bokusebenzisana noNelson Mandela ngesikhathi sonke sokuxoxisana. UMandela walibona iqhaza likaButhelezi njengomuntu obambe iqhaza elikhulu futhi wafuna ukuxoxisana naye ngendlela eyakhayo. Ukusebenzisana kwabo kwasiza ekwakheni ukwethembana nokuqinisekisa ukuthi kuyabhekelelwa ukukhathazeka kwe-AFP nomphakathi wamaZulu. Kulandela izingxoxo ezaba impumelelo, uButhelezi wabamba iqhaza ngenkuthalo ekuguquleleni intando yeningi. Weseka ukuthi kube nokhetho lokuqala lwentando yeningi ngo-1994 futhi wakhuthaza amalungu e-AFP kanye nomphakathi wamaZulu ukuthi ubambe iqhaza ohlelweni lwentando yeningi. Lokhu kuzibophezela ekulweni nobandlululo ngokuthula kudlale indima ebalulekile ekusimamiseni izwe kanye nasekusunguleni isisekelo seNingizimu Afrika ebumbene. Sekukonke indima yomntwana uMangosuthu Buthelezi ezingxoxweni ibonakale ngokuzibophezela kwakhe ekuxazululeni izinkinga ngokuthula, ukugcinwa kwamalungelo amasiko kanye nokumela izimfuno zesizwe samaZulu. Ukusebenzelana kwakhe namazwe ngamazwe, ithonya phakathi komphakathi wamaZulu, kanye nokusebenzisana nabantu ababalulekile abafana noNelson Mandela kwaba neqhaza elikhulu ekubumbeni isivumelwano okwase kuxoxiswane ngaso kanye nokubeka isisekelo seNingizimu Afrika yentando yeningi. Yiziphi ezinye zezimiso kumthethosisekelo wesikhashana uButhelezi ayezikhuthaza? UMntwana uMangosuthu Buthelezi wamela imibandela ethile kumthethosisekelo wesikhashana waseNingizimu Afrika, owamukelwa ngo-1994. Nazi ezinye zezimiso ezibalulekile azikhuthazayo. UButhelezi ugcizelele ukubaluleka kokuqaphela nokuvikela amalungelo amasiko abo bonke abantu baseNingizimu Afrika. Ugqugquzele izihlinzeko ezivuma amagugu ahlukahlukene ezwe futhi waqinisekisa ukulondolozwa nokukhuthazwa kwemikhuba yamasiko, izilimi namasiko. Ukwabelana amandla kanye nokwehliswa kwamandla, uButhelezi uphokophele ukufakwa kwezihlinzeko ezibhekana nokukhathazeka ngokubusa kweningi futhi zaqinisekisa ukufakwa ngokuphusile kwemiphakathi eyidlanzana eNingizimu Afrika entsha yentando yeningi. Ukhuthaze uhlelo oluzodlulisela amandla kohulumeni bezifunda, livumele ukubusa kukahulumeni wasekhaya kanye negunya lokuthatha izinqumo. UButhelezi ugcizelele isidingo sokubusa ngokubambisana phakathi kwamazinga ahlukene kahulumeni, ikakhulukazi phakathi kukahulumeni kazwelonke nohulumeni bezifundazwe. Wazama ukusungula izindlela ezizokwenza ukusebenzisana, aqinisekise ukuthi izimfuno zezifunda nemiphakathi eyahlukene ziyamelelwa futhi ziyabhekwana nazo. Njengenkosi yendabuko uqobo, uButhelezi wakhuthaza ukuhlonishwa nokuvikelwa kwezinhlaka zobuholi bendabuko ngaphakathi kohlaka olusha lwentando yeningi. Ubefuna ukuqinisekisa ukuthi abaholi bendabuko bahlonishwa njengengxenye ebalulekile yohlelo lokubusa kweNingizimu Afrika nokuthi ikhaza labo ekubuseni kwendawo nasekuthuthukisweni komphakathi liyalondolozwa. UButhelezi ugcizelele ukubaluleka kokuvikela amalungelo omhlaba eNingizimu Afrika entsha yentando yeningi. Ugqugquzele ukuthi kube nezihlinzeko ezizovikela amalungelo empahla yomuntu ngamunye kanye neyomphakathi iqinisekise ukuthi umhlaba nezinye izimpahla azithathwa ngokungafanele noma zidliwe. Lezi zihlinzeko bekuhloswe ngazo ukubhekana nezikhalo nezifiso zomphakathi wamaZulu namanye amaqembu amancane eNingizimu Afrika. Ukumela kukaButhelezi amalungelo amasiko, ukwabiwa kwamandla, ukubusa ngokubambisana, ukuhlonishwa kobuholi bomdabu namalungelo omhlaba kwasiza ekulolongeni umthethosisekelo wesikhashana futhi kwabeka isisekelo somthethosisekelo wokugcina waseNingizimu Afrika owamukelwa ngowe-1996. Ngemuva kokhetho, uMntwana uButhelezi yasebenza njengongqongqoshe wezasekhaya amahlandla amabili. Ngo-1998 ngesikhathi uMengameli uNelson Mandela eseWashington ezokwamukela iCongressional Order, uButhelezi wasebenza njengebamba likaMengameli. Esikhundleni sakhe njengondunankulu womdabu wobukhosi nesizwe samaZulu, wakhonza amakhosi amathathu, isilo uBhekuzulu, isilo uGoodwill Zwelithini, nesilo uMisuzulu, osephethe njengamanje. Njengondunankulu wendabuko wengonyawo nesizwe samaZulu, mhla ziyi-12 kuNdasa 2021, uButhelezi uhloniphe inkonzo yesikhumbuzo sesilo samabandla uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu, asebekhonze iminyaka ecela emashumini amahlanu. Mhla ziyi-7 kuNhlaba 2021, uButhelezi uyaphinda futhi uyacelwa ukuba ahloniphe indlovukazi ushiyiwe Mantfombi Dlamini Zulu, inhloko yesizwe samaZulu. Ngemuva komngcwabo, uButhelezi wafunda incwadi yefa yesilo lapho kwaqokwa khona isilo uMisuzulu kaZwelithini njengendlalifa yesihlalo sobukhosi. UButhelezi wabamba elikhulu iqhaza ekubekweni kwenkosi uMisuzulu. Ngemva kokugula kwesikhashana, uMntwana uButhelezi ube nathi okokugcina ngo-2023 ziyisishagalolunye enyangeni kaMandulo.